That's where we mingle with business people. We mingle with people with levels. So vana vamukara ri tshikoto rokai dzaba venda vothe vane zvavo tshikochimbira mara na vanenge didiwana tavern na vanenge didiwana sunny side Pitori ngwana wa mukara ni tshikohora 70,000 zvokakeya vana vamukara nikori tshori ne vane vavori hune ravari hone zvino ndipetu hune rivari tshiko amba na vathu mapungo pfara na vauri riko tangana nga vathu nga chileme richano uri ni chileme na nive niko chimbirana dzi feather weights zvokakeya vana vamukara nomwana muthu ngo ana tshimwe na tshimwe ofuma mara udzura vukati ya zvisiwana zvokakeya vana vamukara hezvo ni chibona rine ritiko kuvangana nga zvazvipfumi riva ritikoitera la mapungo ori husongo sokoto vana zvichaere risongo sokoto ni vaisa risongo sokoto ita uri ni dzure no bhirupara na mini ndiri na vala vathu vane heva na muthu ari na masheleni richano ufana na usidzana zvisina chiito ngori muzana asina chiito vana vamukara udzura kovirera udzura kombro ndotambiwa nga nne henda dzanda vaisiwa henda dzaita ndiri na vala vathu vane nichivambisa vamba dzitoma uni udana dzi insurance dzavo dzavuchira rafia nada singotamba nga nne ngori ya nada tichambiwa nga nne abve nne ndi muthu nabve yavo rukombona nabve nosikototwa ndi chikosikoto ta zvavanna asi zvithu zvanga ni ndive zvarava vathu asi vavukuma vo nafo chifi abe ene asongova akonyaga kutamba nga nne ndiri muthu anodzura kodzi inshuara kodzi inshuara wadzivisa kuti na inshuarense ndiya mini ndono nenhaka kuti yozvivona zvori hoyo muthu navotambawo ngaye vavovona zvimwe zvithu ngakaye ritovo riti zvino ringasiyambe vongori vari koruveredzo ri tsvike kachila chimwe chipida zvino zvikori it is what it is let's stay away from red flag kari make sure ritikochira vuchiro kara rina dzi richikotomo improve vuchironi hapa ndione petu una ranga vari kotomo humbura udhahone vana vamukara kepa nikoivona na view nikovona na lifestyle nichikovona na peace ine yavahone hapa noni vana vamukara hezvi ndi zvisipotso zvamusi vathu vakotomo vana zvavo ndi zvisipotso zvine hezvi nikotomo vana lifestyle yonovonara ndi hapa une nati udhahone na vana vamwe vanhu haizotambe mifuva nimwana nichitoba ndititchere lofunze yaho mara nichitochaisa venda chikoroni nikotootamba mufuva na vakara ngori ni sokoto fori ḓuvha lano ḽopfela auna zwiṅwe zwithu zwine na nga ita huno zwithu zwinzhi zwine na nga vha ni khou ita vhutshiloni vhana vha mukala ri tshi khori it is what it is haḽa mafhungo aneo ni tshi tou vha uri hezwi to zwifhaṱa na venḓa ngori vhanna vha venḓa vha dzula vha dzi lodge ndiri tshikolo tshi tshi tou bva ni titsherekana ni pholisa hano nombolo ya tswinga zwino ri tshi khori yo way venḓa ri khou tea u vha na dzi development dzo raliwo dzi golf estate sa zwine dza nandoni hei vhatoḓi vha tshengeyo na ṋamusi ya fuko dza dzi golf estate nando na ṋamusi ri tshe roli ndee so vana vamukara irani ri tambe golfu nisongo ri jelasa mani hezvi ni tshijelasa muthu opatutshedziwa a tshikho bva kha community yaveiwe ni va ni tshi kho ḓithathela mudzimu oda zwitensi mudzimu oda zwitensi no to tomo blesa vhaṅwe nga veiwe zwino ni khou ri sema ni tsha ri ṱoḓa ni tsha ri fuwo ḓo ḓo vhona mudzimu izwi swani zwi funi ani tou vhona ani tou vhona he vanhu zwiṅwe zwithu ndi dziphatutshedzo mani ndiri ni va ni khou vhona yeso kha muṅwe muthu a fhethu vo yeso a vho ngo tita madembe na zwimangadzwa vhu kha u muthu yani ngo vhona vo yeso vho shuma he dza ni khou ḓa mudzimu vheiwe mani dza ni khou ḓa mudzimu rine ri tshi khou ḓo tamba golf abe u dhunu zwivha so hai ri khou ḓo gudisiwa hai ro badela na muthu ano khou ḓo gudisa vhabvenḓa na dhano no thomo vharavhara fiyango i fara zone ni sa tambi no tamba yes.